Oh, how does How does it come again? You only let me. Who should be calling? Hallelujah. Baba, we are Mtjali, we are Celumusa. Omega Pangwe, we are Sizungezile. We are Celumusa, we are Penduga. We are Sizungezile. Evangelical. Manje ke mina ngijabulela into eyodwa ukuthi mangilandise ekhaya. Ngangeke ngilithole ibandla, nginezelwe futhi ebandleni. Nganezelwa khona la. Ongangazi, nginezelwa lapha ebongani. Kanti igama lami ngubongani. Igama leNkosi Sambo. Langizelwa khona laphaya ebongani. Ngabatshela abazalwane ebongani ukuthi ngeke mina ngize ngibuyele. Nasiso twenty la avalelisa. Hallelujah. Amen. Nalapha bakathi sebamenze khona umfundisi lapha phezulu. Ngabavalelisa. Ngathi ke sengiyebandleni leNkosi uJesu. Ngilitholile ibandla elakhe uJesu. Namanje, namanje bazalwane. Mina ngiyakholwa ngedwa ukuthi ibandla likaJesu alikhe elinye yileli. Misho mina. Hallelujah.
Amen.
Noma abanye bazalwane bangadakwa la. Laba basele ngithi mina basayibandla lika Jesu. Noma abanye bangaphuma bahlubuke. Bokwenza amasonto. Mina laba basele ngithi bayibandla lika Jesu. Hallelujah.
Amen.
Naba abanye bakithi bangangwadla. Bangwadlela phakathi kwethu. Laba basela bangangwadli. Bayibandla lika Jesu. Nawo okungisizile mina namanje kuyangisiza futhi. Haleluya. Noma bafundisi bonke bangahlala phansi, pastor. Bonke bahlale phansi. Mina ngisazolibona libandla lika Jesu. Haleluya. Ngaphandle kokuchitha isikhathi bazalwane. Asibonge ke nathi ngoba ngeke sisathola ithuba lokubonga. Asibonge esikodeni. Well, sasesikuma okokuqala ukuthi abantwana beNkosi basihloniphe. Impela basivisele bathi hayi cha sizobe sinani. Hawu ningakhathazeki. Echephisi kusekhaya. Impela bazange balova nakwelodi lana. Bebeza bonke. Well, kuyenzeka ke vele ukuthi oyedwa angabibikho. Kodwa ke sibona ukuthi bazalwane nisihloniphe. Nibe khona kule mvuselelo. Asibonge kakhulu eChapisi. Bazalwane sibonga asiqedi. Nisithandile namthanda uJesu. Ngendlela enisihlelele ngakhona. Ewu. Ngisengabona nami ingako nje ephevula ngisengadayika. Kungcono sisheshe sihambe ngoba umuntu angahlubuka. Ahlubukele ephevule. Ngifike kumenamkhaba. Sengizothola umkhaba ephevule. Hayi, umkhaba uyahlubuka kanjani phela? Phela umkhaba uveli ngenxa yokuthi hayi, uyajima. Uvela ukuthi uyadla. Anwazi kanti awukho ogula. Owokudla. Haleluya. Manje ngabona ukuthi ngathi ngizase ngihlubuke phezulu. Ayisheshe iphele le nzuzo. Ngoba ngiphatheke kahle kakhulu. Unkulunkulu wangenzela umusa. Hayi nala sengiyabona ukuthi bafuna ukungihlubula. Ngcono iphele le nzuzo ngidlulele kwesinye isigodi. Egameni likaJesu. Sibongile ke bazalwane. Yibandla ke likaJesu leli. Yini bazalwane? Noma ungaya God. Ngeke bathola abantu abanje. Abathotshwe yizwe likaNkulunkulu. Angeke bathola abantu abasaba uNkulunkulu. Kanje. Noma ungaya African Gospel. Abanye baye bathi, hayi ningabe ukhuluma ngezinto zamanje. Into zikaSatana, into zikaSatana kufuna iphilise. Amen. Hayi, ngiboshumayela izwi. Mosilile lezi lonene, likhuluma ngako kolobana kwamasodo lu. And abantu bayawakha baqhubeka baphambili. Waqala nje umuntu, waswela umsebenzi. Wangaqhasha. Kristi selula kabi. Shame, bazos of Akula, and I'm a shupega. And I'm a selling it was only get a person about whoever touched my father with riches. You come and go Sunday. Bazaro Nega Fishan, Ukuru Tukutai. Hallelujah. Depend on the storm, as it's Ukuru Kwati. Ukulunkulu uthukuthe. Wenzeni bazalwane? Hayi, ningathi angifuni ukuyikhuluma le ndaba. Ukulunkulu uthukuthele. Ngazimbani oyokwedulana likaNkulunkulu. Ngibani oyomthobisa. Uthukuthele uNkulunkulu, uthukuthele. And intukuthelo yakhe. Yeah, it's shifa, it opula matwala. Deuteronomy chapter 32, verse 32.
Tensu angisiza,
Gokushesha. You know, tell her to the nome of chapter 32, verse 22.
Wame, umlilo, ukhambeke ngenkokothelo yakho. Umlilo lovutha ufike phansi ejuleni endaweni yalabo. Uyawudla umhlaba kanye netivulo tawo. Ulumeke umlilo etisekelweni letenzayo.
Igama leNkosi alibonge. Angazi. Ikhona le transition sosebenza nje output bese ke siyagijima ngale ndlela uNkulunkulu azosiza ngayo. King James ukhona oyiphethe.
Amen.
Ngifuna yona eseduzane. Funda ke mntana.
For a fire is kind to speak within my chamber, and I shall burn the lowest hell. It shall consume the earth with her increase. And set on fire the foundation of the mountain.
So good. Yeah, bazalwane. I'm a scientist. I'm proofile ukuthi umhlaba uhlukene izigaba ezo 3. Enele zikaba esu 3. Zenziwe uNkulunkulu. Uma bejula, befunda, becinga, besesha. NamaZulu, the celestial part. Lele phezulu. Kunezinto eziyimfihlakalo ezilotshwe la ezweni likaNkulunkulu. Hallelujah.
Amen.
Konke abakudiscoverayo bakonfirma izwi leNkosi. Phela into abashoda ngayo ukukholwa. Hallelujah.
Amen.
Thina ke bazalwane abafundi beBhayibheli silifunda ngengqondo, silemukele ngokholwa. That's why siya-understand kangcono kunama-scientists, ngoba siyalikholwa nezinto abayitholayo. Hayi, asinankinga. Haleluya. Uma kukhulume bazalwane ngelanga, ilanga lamsiwa kunamalanga amore than 10,000 suns kule mhlaba, planet Earth, Egypt, amore than 10,000. It's proven. And the kula ezwini leNkosi. Haleluya. Inkanyezi, inkanyezi ukuthi iyini nokuthi ama-colors wayo avelaphi njani kula ezwini likaNkulunkulu. And bona baqala manje ngokuhlakanipha kwamaGreek ukuthi baze bayinikeze imihlaba, bayinikeze namagama, bayinikeze uNkulunkulu yena. Hayi, le mihlaba ewunayo ukuthi aze ayinikeze amagama. Yena-ke unikeze iy'nkanyezi ezingama-billions and billions and billions. Uyazazi ngamagama wazo. Ngayinye inkanyezi negama. Exactly, njengoba bazalwane, unwele lwakho, wena ulwazi, mara uNkulunkulu uyazazi. Haleluya. Kusho izwi leNkosi ukuthi zibaliwe kuNkulunkulu inwele lezi thina sizazi, mara uyazazi. Igama leNkosi Sambo. Kanti uyaphi Mtjali? Ama-scientists bazalwane aprovile ukuthi umhlaba lo kunale nto okuthiwa i-earth crust lesihlezi kiyo thina. Kunale le yesithu abayibiza ukuthi i-mantle, i-hard and soft. Ukufika kiyo umsebenzi ngaphansi kwayo le ekugcineni kunale bizwa ukuthi ikhoro, ingamanzi, ingumlilo. Uma wena ungagugulisha even manje fune wena ngehele ngomhlaba ongaphansi, bazokutshela ukuthi baphuvile ukuthi kunomlilo ekugcineni kwikhoro. Niyamzwa bazalwane. Uma ama-scientists akwazi akwemukela ukuthi kunomlilo ngaphansi komhlaba, kusho phini kumaKristu? Haleluya. Kusho phini bazalwane? Ale fanele sesikhulume lezinto manje. Lala loyo umuntu okholwa angaphaphami esefike khona, ngoba kulula bazalwane ukholwa ukuthi uJesu wehla wazalwa awuNkulunkulu, ayindodana kaNkulunkulu. UJesu wafa wavuka ngosuku lwesithathu usezulwini, kulula ukukholwa ngoba kuhamba nemisebenzi, kuhamba namandla waguqula impilo yomuntu. Mara ukukholwa ukuthi kunesihogo and lesihogo simelela umuntu, lesihogo senzelwe, ake nithi amen, senzelwe bazalwane wonke umuntu oyisoni. Bayaqhubeka abantu bayahluke noma sebesithisiwe, ngoba babazi abafuna ukholo kunesihogo
Enelesoko sibekelwe uSathane neGilosi zakhe nesoni zonke. Uyabona masibazi bazalwane. Sikholwe nesihoko. Exactly njengoba sikholwa ngoJesu ukuthi usezulwini. Akekho sohlubukala. Sihluthukiswa ukuthi asifuni ukukholwa ukuthi once wahlubuka uzofa, uzophupha, uzosha noSathane. Kulula ukuthi uyitshe uma ngihlubuka, hayi ngikhona, uNkulunkulu uthanda bonke abantu. Hayi nami ngikhona, kuphi wena? Lalela, intukuthelo engaNkulunkulu iphenjiwe njengoba ngikhuluma nje bathi untukuthele uNkulunkulu ukwatile akakwati njengabantu. No, umuntu wakwata ubeka amagqubu.
Amen.
Wakwata umuntu ubeka lento kuthiwa amagqubu. UNkulunkulu akanalo igqubu. Next, mara ukwatile intukuthelo yakhe ibhajiwe emabhondweni, ibhajiwe bazalwane phansi ezindaweni ezingaphansi komhlaba, ibhajiwe and uyibekele usuku lazoyidedela khona intukuthelo yakhe. As long as wazi ukuthi ngona akekho, akekho zomphanisha, akekho zomjezisa. That's why uzoqhubeka wone uphinde wone uphinde wone. Asikhulumeni-ke namhlanje bazalwane ngesihoko. Sikhulume ngani? Agwela amasonto nje ahlala kusonto bazalwane ukuthi laba bantu abazange batshelwa ngesihoko. Wazi ngesihoko bazalwane, uyapha, uyabaleka, uyaphenduka, uphendukele uNkulunkulu. Ngokuya kwezwi leNkosi-ke bazalwane, isihoko sikhona. And isihoko bazalwane kula kubekwa khona intukuthelo kaNkulunkulu, kubekwa ulaka lukaNkulunkulu, and lo laka luzova exactly njengawe uma uqumbela umuntu. Ngimlinde ukuthi ngimbone, ngizomtshela, ngizomshaya. Ungasamhlekisa, but walithwala ngethuba liyavela ulaka. NoNkulunkulu ulindele lona. Namhla sizokhuluma ngalesihoko. Ende kulesihoko kuya abantu bazalwane abekade bekholwa, kuya abantu abangazange bakholwa. Njengoba ngikhuluma nje, kunabantu abasesihogweni abake bakholwa. Njengoba ngikhuluma manje, kunabantu bazalwane abake bathandaza beziwa uNkulunkulu basesihogweni. Njoba ngikhuluma nje, ene njoba ngikhuluma, inqwabi yakhona. Haleluya. Asifunde ke phinde abantwana. Phinde.
So Efa is coming in my anger, and I shall burn the lowest hill. It shall consume the earth with her increase, and set on fire the foundation of the mountains.
Giling the well in my tiny 55. That's the one that is the best one. You're laughing, but you're losing. And the mountain will preserve you. You're budging. You're storing mountain. But you are laughing, but you're one. I'm a color. Hard. You're so capable of a twana. You're so sad. Ha! Basalo! Lo fakete ngothule amase. Ngona namazwi lo mlilo ngakhulumu ayikho into sofipa ungezwe izedelele singafuna ukukhona izedelele ehluka uNkulunkulu kanti ngiyofika ngikhamele mina akhulumele ke naloke ngiyozale mbiye yodwa yeywe lo mlilo sikhuluma ngawo it's above 5000 degrees Celsius 10,000 and thousands and thousands. Yomlile sikhuluma ngawo lo. Lawu shisekhona akusali lutho. Kabanga wena ngomlilo azoshisa nomhlaba lo. Once uphele. Phela kuzokwenziwa lutho ngalo mhlaba. Kulokhu kungena aphinde adale enye into ngalo mhlaba. No, we waste. Umhlaba omusha uzovela kuye. Omusha new from the box. Akanakini uNkulunkulu ngomhlaba. Kule mhlaba ha estoriwe. Ayina next ama scientists aprovile. Minengi inqwaba. Amanye ne oxygen biyaphileka khona. Akanakini uNkulunkulu. Uma uqede lo mhlaba lo awuqathula lo esiwo. Ufesa Musa! Hallelujah! Lomlaka basawa, akuna lutho ojomelana nayo lomhlabeni. Abantu akuna next abangabaswi device ukubalela ulaka ngeNkulunkulu. No! Nayobwa! 55. Incwadi yehova. Lithi kuphenjiwe uma ufunda incwadi yakaMathewu basalwa chapter 25 ungayikhona haleluya noma ungathi manje uye khona chapter 25 verse 41 uzozwa kahle ukuze silande kahle le ndaba ukuthi kahle why simelwe ulaka why simelwe isihlo kunomlilo sifanele sidlulekiwe uyathatha awuthathi angikhulumele ndaba haleluya niyazi ukuthi bazalwane nabazalwane bazodlula emlilweni encwadini yabasekorinto chapter 3 abazalwane bazodlula emlilweni akekho ngeke adlule emlilweni umlilo uNkulunkulu usebenzisa as a purifier yonke into ezoya kuNkulunkulu fanele igeswe ngomlilo lalela abazalwane angikho lapho kwi-judgment yabazalwane umzalwane nomzalwane la okholiwe haleluya uyaphila manje noma sewafa usovela neyakho imisebenzi uyigodle so ithani yameni angazi noma ikhona yini yona yilona la uzongena emlilweni uma ungena emlilweni bazalwane usongena nomlilo awenzelwanga wena haleluya kodwa lo mlilo is a purifier uzwakhesha umsebenzi uzongena nawo so haleluya uma ngabe kushama ukushumayela ushumayela ngokuphakama ushumayela ufuna imali ushumayela kunenjongo zakhona uzongena nako and lithi ibhayibheli lo mlilo basa uzwakhothula yonke imisebenzi emibi uma kusele msebenzi kuthiwa nawe uzobusa abanye bawuphuma behawulwe yeli langabi asale nje anje athi ngiyabonga ngishana ngiyabonga ngishana haleluya hamba ufike uyifunde uzozo yilona nomzamo uzoya kwi-judgment seat yakajesu hayi yena uNkulunkulu no ukujesu hayi uNkulunkulu uzojaja izoni ujesu uzohlulela abazalwane ngegazi lakhe nangamazwi akhe akekho ngakadlula emlilweni That's why, hey, now you get that. Hallelujah. That's why, Master One, yilona lo mntana kaNkulu isibiyo sakhe sipurifywa ngomlilo. Awanu dobe to dobe dobe nakso yenze
no
kule ntlupheko zabo zokupurifya le ministry lomsa uhlabelela wokunikela wokunaka fanele uhlushwe. Akekho umuntu ozokuma abazalwane ame uJesu ame ame nezinto zomgugu never never. Abantu abakholwa kheshwa bazobuzwa haleluya wakwenza ngamuphi umoya lokhu ngoba lowo ngenaweka Kristu akazalwa kuJesu. Hayi ngakwenza ngomona ngeke ngihlume hayi ngeke ngihlume ngakwenza ngobudala abantu anti izinto siyazenza ngekudala yimi le ngikuthanda. Yena ngitsala bantfu bami. Angizokutshela ngabantu bami. Ithani
amen.
Nikule yesihloko. Funda mntana. Chapter 55. So come. Ngizome verse 15. Verse.
Tisa dami atitunywe kufa. Kiye endaweni yalabafile lisaphila ngobe kubi kusemakhaya nasezinhlitiyweni zabo.
Ayi iswati asivezi kahle mina asivezi kahle ngiyacabanga King James izoyiveza ngifuna ukuveza ke bazalwane nabo la ukuthi akubizi iminyaka ukuya esihogweni njengoba amasonto afundisa ukuthi kahle kahle wafa you have to go through a pagan. Indawo le kuthiwa eyophumula. No! Wafa! Uya immediately ngokushesha. Funda ngesiZulu. Ngiyacabanga izoyiveza. Swata isiveza. Ngokushesha. NgesiZulu.
Umufa makusizume. Bashonele endaweni yabafileyo. Basezwa. Ngokuba ubumi nasezinhliziyo zabo nasezinhlizweni obubi busezinhlizweni zabo nasezinhlizweni zabo.
Let that seize them, let them go down and live into hell, for wickedness is their dwelling and among them.
Okay, wonke lapho awufuni kwedeka John chapter 21 ubuso zona. Kunendaba enkulu kuyiveza labazalwane ukuthi wathi umuntu wafa manje wafa akubizi second ukuthi uphaphame sowusesihogweni. Niyangizwa bazalwane, awudluli kwezinye iy'ndawo, awuyi bogogomkhulu, awuyi bo-anti bakho, no, uya straight esihogweni ngaleso sikhathi uphaphama khona. Uthi lawo David bazalwane uthi izitha zami aziye endaweni yabafile ngokushesha. Lalala kudivas lithi sinenkosi kuchapter 16 wafa uLazaro. Niyakhumbula mos nodivas wafa uma afa uLazaro wahlwithwa ingilosi wafa udivas waphaphama esesesihogweni waphaphama esesesihogweni. Full to verse 30, Job 21, full.
They spend their days in wealth, and in a moment go down.
Thank you! Hallelujah! It's what he says.
Ni senga gai Eveng lengasoze ngabuya kuwo. Lebu live, lelusizi, nelebumnyama lobuphathekayo.
Oh, siyafihla isiswati futhi. IsiZulu says.
Futhi wena uNkulunkulu wazini na angahlulela engale kwesigayegaye na.
Ya ngicabanga ukuthi igulo angisiyo 21:13
maqeda imisa yabo ngokuhle besela endaweni yabafileyo ngokuthula.
My God. He amplified the corner in the dagger.
That's why I'm a translation, Pastor Lord. I go. All of the words from the conversations, I go. Full.
Equal amplified.
Full.
They spend their days in prosperity. And peacefully go down to Shawel, the unseen state in the morning.
Okay, the King James prayer, hey, verse ngahlukan. Quickly, bazalwa, ngobukhulu kusesha. Hayi ukuthi ngahlekathe kuyoke kukhathangwe noma kukuhlathelwe inkuhlwa yena ephile no ngokusesha seyibaphasi uma ufa manje umkristu ukholwa manje ngokwayisa kweso ngokwayisa usukwalingizwe ukwabanye abantu mara awuthola umzimba. Hallelujah. Wafa umkristu bazalwa umzimba unikwa uzohamba umphefemulo. Hallelujah. Manje bagciniwe beyimphefu u-Abraham kusukela ekholweni bayimphefemulo. Hallelujah. Abakayitholi imzimba uthi uPawula. Oh hallelujah. Loko abakade bathrentshiswe kona abakatholi balinde thina. Halleluya! Uma sesiphelele bayonika imzimba yabo engapheli. Halleluya! Abakabi nemzimba manje. That's why uma ufunda lithi usibiyele uJohane wezwa wabona imphefumulo ebekade ingaphansi kwe-altar. Iyakhala iyathandaza ithi maye Nkosi kuyosebenzini. Halleluya! Ningasiwungasinikile lithuba siyayiphindiselela kulabo abasihluphayo emhlabeni. Kuthiwa thulani kanti. Halleluya! Thulani boDavid basesebhizi bashumayele baba basesebhizi onhlanhla. Halleluya! Basesebhizi odorisi bahlabelela lingani bona mara liyaswa bazalwane. Wonke umuntu wafa manje wafa kula uzokwazi khona ukuthi uNkulunkulu impela impela bekaqinisile. Halleluya. Wehla ngaleso sikhathi ngesihobho awekhi ngelinye ilanga ngaleso sikhathi ngalowo msuzu lalela amakholwa adelela uNkulunkulu bazalwa aprovo ngithanda ngesingisi aprovoke uNkulunkulu angichukuluza. Halleluya. Ngezinto ey'nyanyisa uNkulunkulu bamchukuluza kwathi uNkulunkulu Moses Moses tedake manje teda lithi iBhayibheli bazalwane uma uNkulunkulu eqeda ukuziprova ukuthi yena wenza nokathandayo kulo muntu amthandayo wehla umlilo wonke umuntu owawubona nomlilo wehla uvele ezulwini wahlangana nomlilo ophela phansi wavuleka umhlabathi. Halleluya. Umlilo ophela esihogweni wabanyaliza wabanyaliza wabathatha umlilo ophela esihogweni bephila 250 wabantu nomdeni nemideni yakakhona bemine njoba ngimini njoba ngimini wathi mhla lwathi ulilaka nenkulunkulu. Halleluya. Kanti uphini mjani ngiqonde ukuthi bazalwane bantwana bakaNkulunkulu isihogo sikhona and nesihogo funda phela funda 25 verse 41 mncwadi akabe funda
ngizophendukela kubo abanesandleni amhlokhohlo mithi sukani nina eliqalekisiweyo liye emlilweni olungiselwe usathane nabadimona.
Iyo futhi kulabo labangasencene khweshani kini ninelaba talegisiwe. Niye emlilweni wapagaze lolungiselwe Satani netingilozi zakhe.
Ithani amen. Wow! Unkulunkulu bazalwane. Isihotho akazange senzele umuntu. Thina siyaya voluntarily. Asimenyelwange esihogweni, asenzelwange umuntu, siyakhona ngentando yethu. Asenzelwange umuntu, kanti senzelwe bani? Mara leso bazalwane. That's why uzozo nasiyofika kho uzubuhlungu uNkulunkulu bazalwane. Uma kufa umuntu, ngisho umuntu uyakholwa ngakhona, uva buhlungu uNkulunkulu. Ngoba uya esihogweni and akubulwa esihogweni, akubulwa. That's why ezobuhlungu wenzela uSatani. Kanti wenzani uSatani? Neyingelosi zami. USatani wenzelwe bazalwane. Sihogo.
Amen.
Ngenxa yokuthi wahlubuka uNkulunkulu, wadelela uNkulunkulu phambi kwengilosi. Wahlubukisa ingilosi, ngiyangizwa bazalwane. Wahlubukisa nezidalwa ebekade ziphila namhlabeni. Kunabantu phela abazalwane bekade baphila namhlabeni. Emhlabeni wokuqala, hayi losikiwo, lo yi-second hand lo. Lo uthathwa emanzini ugugile. Uhlephukile, akunawe uyabona. Amakhontinensi, amakhontinensi, uhlephukile lento iyaphela. Uthi uJohane uyahovoka. Niyangizwa bazalwane. UNkulunkulu ngenxa leso sithethe ukuthi uSathane wahlubukisa ingilosi number one, wanted yengilosi. Phela ingilosi ngeke isinele thina inani leyingilosi. Ubala from Adam till manje inani labantu. Asineli kwinani leyingilosi. Zinengi, zingama classes. Wantshontsha nge one third yazo, wayihlubula. I-judgment bazalwane umlilo namanje ziyazi. Aleluya. Ziboshiwe. Kunama department ayi-5 Tartarus la kuboshwe khona zona zodwa. Zodwa. Amen. Kube khona i-hell. I-hell ke bazalwane kula kuya khona umuntu. It's a place of punishment of the soul. Wonke umphefumulo onayo, wonke umphefumulo bazalwane odelela ukuthi uya lapho. Angeke ufakwe kwi-Tartarus, ngeke. Amen. Kube ne-lake of fire. And i-lake of fire kula kuzokopa konke 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 sekuyofakwa khona. La kuyofakwa khona. Hey, abawube bephila ngaleso sikhathi. Isihogo bazalwane, i-lake of fire, sonke siyoyibona. Aleluya. Uma uzokuphila nge-millennium, uyobuhlulakile. Ha, angiyojwalile. Ubezwe bakhala, ubezwe balimi ukuthi ha, la bantu abakhala esihogweni bazalwane, abakhali athi, hey, mama, hey, baba. Akakhandi okhala kwala kwabelungu kokuyishuna. He nix yilona lo ukhala ngesono sakhe. Uma ngabe wantshontsha, maye 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 imali yabantu, maye. Uma ngabe wabulala, maye maye uDoris, maye 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 ukhala ngaye phela. That's why abasesihogweni manje uNkulunkulu kwa wathuma abanye abantu nabanye nabazi ubufakazi babo. Aleluya. Bayaphenya, bayafuna abantu ababafaka khona. Abakade besonda bafuna abafundisi ababafundisa amanga. Bayaphenya, aphunyulwe phela le. Ingondo. Phefumulo wakho uyitshela ukuthi lisesekhona ithemba. Haleluya. La kusaphenduka akuna altar call. Le uyathandaza mara nasiphenduka. Kunodade bazalwane. Haleluya. Kunodade labandleni likaJesu.
Sikalile legiti e high family. Sikalile mfonelo enje uzontshela. Siyamsebenzisa kuso zonke izigodi. Ubekade akholwa labandla lika Jesu. Wakholwa wahlubuka. Omuhle intombazana. Omuhle wahlubuka. Wathi amahlubuka phila le mpilo. Phila impilo. Usathana kamtshela ukuthi usetshenziswa yini. Izinto ayikhulumayo bazalwane bekade azenza. Bekangazi yena ukuthi udrayiva yidimoni. Ah, ngoba uNkulunkulu amuhle. Kwafa. Ukufa lomntwana uyakwazi ukuthi kunjani. Phela ukufa kuyaphila. Amen. Ukufa kunjengomuntu. That's why nako kuzobanjwa. Kuthathwe. Kuyofakwa esihogweni. Naye lo ntombazana wabona kungena. And uma kungena. Wabathe uyazazi. Wabathe uyazazi. Wabathe uyazazi. Alika nti igama lika Jesu. Wathi yalibiza. Kwathi ukufa kuye. Uthini? Uthi waphelela ngamandla phambi kwabazali bakhe. So. Uthi lento sisikhwini. Kufike kukungani kuthi. Njenge nightmare ngiyayibona ukuthi. Uyakubona mawuza. Abantu abadala bazofakaza nami. Bakhona abantu abakhunyukelwa umuntu bambhekile. Ezandleni zakhe umuntu wafa. Omunye before sofa uyenqashanqasha. Uyalwa. Uyalwa. Uyakhahlela. Omunye ongakholwa bazo. Uyakhuluma napha. Nanapha. Napha basongeke. Nanapha basong. Akafi nje umuntu afethe. No. Ngoba ukufa kuyaphi. And kuzomlanda. Omunye azahele. Hele. Hele akhiphe izinhlo. Akhiphe izinto azenzayo. Sekukhona uma kufika la kuvela njoba kunjalo angazi kunjalo angikwazi kuthi uwoza nasala woza ubona kumnyama or kunjani angikwazi igama lenkosana ngiqonde ukuthi bazalwane izwi lenkosi letheni umuntu uya esihogweni esihogo ngokukhulu kusesha ngokukhulu kusesha ncwede kaliza chapter 14
somethemba njani o oboyayasuthe o
Mahubo 49, jikwela sikale lapha. Singasahlabeleki. Ku 49. So finile, verse 50. Translation the King James 14 15 49 15
like a shepherd they are laid in the grave death shall feed on them the upright shall have dominion over them in the morning and their beauty shall be consumed in the grave far from their
dwelling. Siyabo, funda uHosea chapter 13. Uchapter 13 verse 14. Laba salone ngifuna ukufeza ukuthi isihogo sinamandla, sinikwa uNkulunkulu amandla. Why ngikhulume ngale ndaba? Isihogo basalone, siyakwazi ukulanda umuntu ela emhlabeni. Siyakwazi ukudonsa umuntu elamhlabi amandla esihogo ayakwazi ukulenda umuntu eseselamhlabeni. That's why yena ivesi bazalwane lithi indawo le yabafika isihogo inengalo enandileli lithi it has a dominion power not authority power ngamanye amazwi isihogo bazalwane siyakhona ukuthi sikudonse usesemhlabeni uba kuyajijirisa sikudonse ful umadeka hosiya
ngiyakukuhlenga esandleni sendawo yabafileyo ngibahlawulele ekufeni ziphi izifo zakho kufa kuphi ukuchitha kwakho ndawo yabafileyo na ukuguquka kufihlekile emehlweni ami
okay futhi angaleli topi Hosiya chapter 13 verse 14 isiZulu asivezi kahle le ndaba
I will ransom them from the power of the grave
thank you hallelujah
amen
again the amen uNkulunkulu bazalwane ngomprofeti kuIsrael kunesikhathi la bazophulwa khona emandleni esihogo well ama translations that's why ngithi ama translations bazalwane they are so dangerous uma uzofunda nje ufunde nje ufunde uyodinga ungazi usathana dots la sometimes amanye ahlanganisa isihogo nethuna ayibiza lento when ibe into eyodwa kanti izinto ezehlukene you can't James iphela eyiveza kahle le shawl and quiver iyakhona ukuyihlukanisa uthi ke uNkulunkulu yedwa bazalwane akhona ukunqanda umuntu ukulamulela umuntu emandleni esihogo lalelani bazalwane nikuyithatha apho uJesu le ndaba uma athi Peter ngizolakhe nabibandla uthi amasango ani uthi angeke alehlule wo amasango elihogo bazalwane ayahlula anamandla okuhlula kanti abantu yibandla lodwa likajesu elingahlulwa ngamandla esihogo yibandla likajesu bazalwane lodwa elingahlulwa amandla namagunya asesihogweni lalelani phela ngoba ngiyabona ukuthi aliyikholwa le haleluya isihogo sinamandla that's why uyavuka antu wakho le ekufeni ayidimoni azokutshela izindaba wena uphila akuhole usaphila la athi mhlabeni dala wafa umoya wasesihogo mara lengizwa bazalwane uyabanika amatinhlanhla uyabalapha niyemzwa bazalwane uyabashaya abanye ubancamula iyawo ubashwila intambo abanye bafe amen wahlubuka ayaqala amandla esihogweni ukulawula amandla abantu abafile ayaqala kulawule that's why Jesus uthi ngizolakhe nabibandla haleluya endaleni kajesu ba yilo lodwa elingaqedwa elingafinjwa elingahlulwa amandla esihogo why yena ngokwakhe haleluya asizwa igazi likajesu la no yena ujesu ngokwakhe uma ufunda bazalwane uthi isibonakalise ntosithoko uma ufunda uchapter 12 angithini lanifuna ibonakaliso isibonakalise ntosibona yileso sikajona ngemuva kwayisuka intathu yindodana yomuntu oh haleluya izovuka bayayazi yonke le ndaba kajona mara abaqondi ngoba benginamo ukuthi kusho phela ujona wafa bazalwane literal death amen ujona wabuya phansi kwabafile kusho ibhayibheli phela lela lakhe lesilungeke lizelitsho wafa uJona was resurrected uNkulunkulu ukuvuka. That's why amakholwa aqala abazalwane eOld Testament i-resurrection bebekholwa yilo abafarisi amasadusa angakholwa yiyo. Why? Izinto ezenzeka ezaba ngama-miracles bekade ziveza ukuthi umuntu uyafa avuke avuse uNkulunkulu. UJesu angakafiki igama leNkosi alibo. That's why abazalwane thina asikhona ukuvinjwa ngamandla esihoko, asikhona ukulandwa ngamaphupho la, asikhona ukulandwa abazalwane amadimoni sisaphila. Angichazi amadimoni abazalwane, they are roaming around yonke le ndawo. Amadimoni asebenzela isihoko, ayalanda ayofaka, ayalanda ayofaka, ayalanda ayofaka. Asifuni
zome themba njalo oyayasije
Isaya uchapter 9 sizokuzwa ukuqhubeka uchapter 14
isome themba njalo oyayasijela angisoze kula Yesu mina
ngisekele
awena Yesu.
Wehle nayo
indawo yabafile,
indawo yabafile oyikhona lapha fuku
ngaphansi nayo iyanyakada ithakasele futhi ikuhlangabede nawutabu.
Ake niphi ameni badale Nkosi uJesu, ake niphi ameni. Ngiyathandaza ukuthi abazalwane bezwe ukuthi uNkulunkulu uthi ngiyakhuleka. Haleluya. Isihoko bazalwane siyafana nombuso, umbuso wakashongwe, umbuso wakabani la kule chief khona uyafana nakwakho ekhaya embusweni. Awumane ungene nje ungene ungene nje ugulukudele, no, le unayiphathi mandla zakhona uzozwa phela. Haleluya,
amen.
Lalala akekho umuntu ozongena esihogweni bazalwane angamukelwa. Esihogweni uyamukelwa, uyawelkhamwa, andawuseza laphaya bakusho.
Haleluya.
Uma ngabe ungolangweta timaki bathi nanti timaki nanti bhamboluti.
Haleluya.
Bakusho kanti ulizwa njani levesi wena? Niyakwazi ukuwelkhama umuntu bazalwane, le vesi lithi uyawelkhamwa, uyahlangabezwa. And uma bekade udumile la mhlabeni, lalala uyaziwa lesihogweni bazalwane ukuthi udumile ngomthandazo, udumile ngokushumayela, udumile ngokuhlabelela. Haleluya. Mhlazane ufika, angeke ufike wena njengomarepurepu nje, no, uzozwa phela. Uma kungena wena iyasuku.
Oh, haleluya.
Lelo sento kuthiwa i-standing ovation. Awuthi nje ma ufika, fika phakathi kwabantu isikhulu kodwa wena nasesontweni lakithi.
Haleluya.
Bekuma kungena umfundisi wonke umuntu uyasuku. Nasesihogweni bazalwane laba abayikhulu, laba abakokuphaya amaposition, uma uyongena khona ha kushaya izandla, kuyahloko executive la mhlabeni. Uma bokathi unodumo,
haleluya,
ukuthi wena ha uyigitsa nodumo uzothola le. Uma bokade wena unodumo,
haleluya,
ukuthi wena avukonywa afune intombi.
Haleluya.
Uzolthola le. Mara nenkhona izibekuze. Funda uzoswa. Uyahlangatshezwa. Elozwaswa ukuthi uhlangabezwa aboba.
Ngaphansi inyakazisiwe ukuba ikuhlangabeze ekufikeni kwakho, ikuvusele isithunzi zonke izikhulu zomhlaba, isukumise onke amakhosi.
Yebazalwane, mara nilizwa kahle isizwe lenkosi noma lithiwa yimngeke. Ye, uma ufika le uyaphaphathwa ushawe lahlombe. Hawu, sawukhona. Igroup yakho, igang yakho, abantu bakade wenza nabo lezinto, hamba kwama degrees, uzohlonishwa nawo. Haleluya. Laba abakade baqeda amabhiya baqede 12 bahlonishwa abashaya 6 abashaya 24 bahlonishwa abashaya 12. Haleluya. Laba bakade bangadlulwa ntombi, bangadlulwa skedi. Haleluya. Bahlonishwa laba bakade bana 3 abajole njenga 3. Hayi, ngiyacabanga yini ngedwa ngizwa le vesi, yazi liyangilimaza. Haleluya. Bazalwa, udumo lwakho uyanalo lephansi, uyanalo. Liyobatshazwa futhi lephansi. Funda show.
Lenzawo ivusa umoya walesebalala futhi ite kuvusela bonke labo bebabaholi emhlabeni. Ibenze basukume etihlalweni tabo tebukhosi. Bonke nalababengemakhosi.
Ayi, ngcono nginqamulele le ndaba.
Insome themba njalo. Hallelujah.
No yedwa. No ungarizina njani noma ungarizina angekho noyedwa uthi ngiyindlela niyangisobazima neqiniso angekho zoya kubaba ngaphandle kwabo noye noma ungarizina njani futhi ngeyona imisebenzi yemvelo uthi yanuka ukuthi ngapha abantu ngakhela abantu ama-RDP uthi iyanunga kuye the meeting bazalwane uthi qathatha or umuntu athi qathatha esihogweni into yokuqala ukhunjuzwa ngezinto bekade uzenza udume ngazo la bantu bekade uzenzela but how nawe sowula Thembi nawe sowula awu ngathi ngiyabona Nkosi yami but Mtjali nawe sowula sowula bowushumayela so ujuluka kanje sowula
bafe uhleko gaga 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 sowufana nathi mbukeni unjengathi
kanti unjani eyi Nkosi yami isikhathi sami
haleluya
kanti ufika ube njani esihogweni funda sho uhambe kancane ntombi
bonge bonge bukhatikati bakho nemihlabela kwemahabhu akho
mana lapho yabazalwane asifune kumane sihlubekisa abantu abangakhona tangoma netinyana zazi kahle ukuthi once umuntu wafa angazi noma nizobe impela le ndaba leyiqala ukuyizwa nami leke dina mazulu safu sangoma funeke sisikwe le miyeko yaso kukhunyule zonke lezi akafi akancwadwa nalezi zinto funeke yisale niyaqala ukuyizwa nami ayifuneki le nto ngaleya kwala bazalwa even wafa bodoka wafuna egolide le niqala ukuyizwa nami nani bayakukhipha funda show
bonge bukhatikati bakho nikuhlabela kwemahabhu akho sekwehliselwe phansi enzaweni yalabafile impethu setilicansi lakho netibungu setitembatho
mana haleluya
mala ya esambulweni bazalwane kanti nithi ibhayibheli abanye bathe uyazi ibhayibheli liyayiphikisa uwenje ma ngabe ungenakuchola or umuntu engenakuchola mala bazalwane lithi igolide angithi nesilivi
siyawuhambe ezwa we will walking with Jesus when we walk into the home
zebuqwebeqwebe abakhonze iphiko zemali lalela uyobulelekiyo ngenkani uma abantu batshelwa yalahlana amabhici lahlala iqwebeqwebe lahlala barizini abanamhlanje bayifaka ngenkani
mina ngiyalikholwa ivesi haleluya that's why bantu abasha ngakhona angizange ngarizina esikolweni ngile akukho okungisizile ngakhona that's why ngishadile anginaringi la uyangibona uyangibona why ngeke umkama ngifake yona
never ngiyazi ngifundile ngifunde esipeleni ngafunda nebhayibheli ukuthi iBhayibheli alivumi even angiwesijuda indoda ifake iring ngokwesijuda
haleluya qedela so
maye lokuwa kwakho ezulwini Awungwekweti yebusa. Mfotana yenza thabusa. Ugeciwe walahlwa phansi. Wena lowake walalisa tivelunja. Ukhulume enhlipheni yakho wathi, ngiyakwenyukela etulu ezulwini. Ngiyawuphakamisa sihlalo sami sebukhosi. Sibe ngetulu kwetinkanyeti tankulunkulu. Ngiyawuhlala esihlalweni sebukhosi etikwenzaba yenhlanganiso yabonkulunkulu.
Okay. Ngenxa yesikhathi bazalwane, besizoya encwadini yakaJuda. Siye lapha nalapha, siyilandele into bakithi ukuthi uNkulunkulu asenzele umusa. Sengifuna ukugcina nganayo indaba. Ngifuna ukuthi uNkulunkulu asenzele yide kakhulu. Yide kakhulu. Ngifuna ukufeza ukuthi kunani kanti isikhokwe kunabobaba. Incwadi yezakhe, ake ubuke nje. Abantu abangakholwa lemva bayazi ukuthi isikhokwe kunani. Incwadi yezakhe, chapter 18.
Somethe mbanjalo.
Incwadi yezakhe, chapter 9.
Oh, I pray, the last, oh,
nekuthi labangena kuye basemajukujukwini elithule.
Ayi verse, I King James says. Verse nje phela ukuthi hayi akuyi lo libuyayo le. Ngifuna silonde ukuthi kunabo bani le. Funda nge King James mntanami. Chapter 9, verse 18.
Immediately they fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once, and he rose and was baptized.
Sisi, awufundiyo. Kikwela umfundele, doctoras. Chapter 9, verse 18.
But he knows not that the shades of the dead are there.
Oh!
But he knows not that the shades of the dead are there.
Upele.
No. Spectres hunting the scene of past transgression, that her invited guests are already such in the depth of soil, the lower world.
Genesis. Yilezi ezenza umkhuba lamhlabeni. Yilezi ezenza isono sabantu. Lezi ezibizwa ukuthi amaNefraim, amagiants, zabanjwa, zafakwa laphaya. Sono sini esazenzayo, zikwiheli njengoba ngikhuluma nje. Zalala namadodakazi abantu. Uma funde encwadini yakaJuda bazalwane. Lithi iBhayibheli lapho uNkulunkulu usibophile, usibophele naso isuku sokuthi ziyolahlwa, zenzani, zajola, zihlukanisiwe kunalezi ezawa, zaboshwa, ziboshwe kuhlubuka noSathane, zibekwe eceleni, lezi zikwihelezi, zenzani, zagwadla. Sasala abantu namhlabeni. Wasala amajayenti namhlabeni. And the yiwa lamajayenti uNkulunkulu athi awaqedwe, awabulawe emhlabeni. Kumbe sangeyo, Jehova David. Hallelujah. Uhlobo lwakhona bazalwane lwalabantu bethiwa bekamude mude more than 2.5 meters into engakanani leyo isandla besina 6 fingers nenyawo lulunye 6 toes mude isihlakela umntu wekhona
uma nibuka ulibukela le.
Hallelujah. That's why it depends. Why a puma ayeto, but yeto, balegelo, I'm 1,000, 30,000 in balege. I won. One. Lelele ni basalo. Leto ibonesu. Leto ibonesu. Ubonesi kagela. Uboni ndo. And the book you are going to talk to Samuel with Kalan and Goofy. I'm Balek. Oh, my God. I'm going to go to school. 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 Kufukeba za kukholwa uyibambe omunye bekasandile ukufakaza namhlanje. Hallelujah. Uthi ngayibamba ngayibamba unyawo. Unyawo ngoba ngikhona ufinyelele uthi ngalibamba ngalihudula. Ngalibamba ngalihudula. Nginakele nonyawo ngoba ngeke ngimkhone lo muntu. Yilo hlobo lwala madimoni athunyezwa abantu. Hallelujah. Izihogo ke bazalwane. Siyakwazi ukudonsa umuntu ebengifuna ukufika lapho. Kunezinto ezisetshenziswa isihogo eyilanda umuntu la mhlabeni. Zimlambe esihogweni. Ufike ufunde. Incwadi yezakhe uchapter 5 verse 7. Uchapter 7. Noma ngifuna sifunde.
Sometemba njalo. Bobo yaya sihlela. Kuzoki. Hola ngwe suyena
ni sekeni vela. That's why bazalwa lapha uyothola ikhondla khondla uyothola izinto esidala saba khona le ages and ages and sesaba kumaheba.
Yes,
heheba nje uma kunuka kunuka kwakhona dala lento yaba khona le
Pumba, for sustain.
That's why you try to make God who puts a mingani.
Hallelujah.
You need to pull it again and get it done, Bazaar. If you need to swing in part, you're not going to lay that chains. Iti bazalwa niyekiswe izimpahla mina zeka bengayigcobi nje inoma yini bengingathengi mina la next bengithenge ejobe kuyasisho ngale sitolo sami zeka uthi ngifike esihogweni ubuye esihogweni lentombazane namanje akakhona bazalwa ukuhlala la kushisa khona njengoba kusebusika yini uzwa kahle uthi ngisezwa ukushisa kwalanga uyakhona elangeni nje makushisa akahambi nje so uthi lento iyehla kancane iyehla sometimes uma unkulunkulu then abuya namamesseji uthi nokushisa kubuya kuyabuya ajuluke abe manzi te kufuneke ayogeza phinde ashinthe angenzanga next uthi bazalwa uma afika laphaya afika wakhonjiswa lonke uhlobo lwebhulukwe nyangiswa abazalwane wakhonjiswa lonke uhlobo lonke uhlobo lobucwebecwebe lonke uthi mina bengingafaki bazalwane la mawigi lawa niwabise nithi lawa sengayisayo manje ungathi umlungu mangayifaka nje manje nami ningangibona ngadelinye ikhalala niyawabona uthi baba umtjali bazalwane eyami yokugcina beyithi 8,000 bese ngifuna ukuthi ngiyothenga le the Brazilian form le yase Brazil angasibiza bo 10,000 kuyaphezulu neyazi awu makabonga uJesu. Haleluya. Uthi bese ngifuna leyo ayigqoka noma ngangibani. Uthi le ngifike ngayibona, ngayibona. Kwathiwa wena mawusebenzisa izinto besikusebenzisa wena. Hamba ke ebandleni uyakhuluma ngalabo, 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 ngalabo. Ngizobuya naye njengapha. And among we and I, Shaizanja go past. Listen, I'm in Jesus' name. Listen, one of them, I, who go to a Roma, also tell us a little more of a baby. Gasta should get my young Timon. Gasta, how come you are? No, Madame Tena, who let another Timon know. Every time the food. Walla, well, got Jesus. Oh, funda. Ukuphi ke? Isaiah chapter 6 verse 5. Oh, no, monkale 5. Chapter 5 verse 5. Yeah, 5.
Inyawo takhe tehlela ekupheni.
Mama shome. Hallelujah. Funda funda mntana masinya. The King Jackson.
Her feet go down to bed. Her steps lay hold of hand. Let your powder her part of life.
Basala, kuna zinto, ati nzwile, ukutiniti zvakuluku. Ishobi the way abantu abafiki, ina mandla. Ina mandla. That's why you are living. Wahlangana nalo hlobo lomuntu amandla esihogo abekwe phezu kwakhe u-anointed ugcotshiwe. Haleluya. Wahlangana naye ungena indlela eyesihogweni uyathanda ubukhali uyatshitshiriza uqonde esihogweni mbani kathi nokhulunywa ngayo. Angenitshele bazalwane abantu abaziyo phela mina ngiyakhuluma ngomshumayeli. Amen. Bathi uJona ave kumnandi kunokugama. Sengiqeda ukuthi ngikholwe lemvisi. Ngisho abantu abashizo walaba naye. Lithi iBhayibheli iinyawo zakho sezisemgwaqweni zisendle ziqonde straight esihogweni. Wow! Kunabantu bazalwa abasetshenziswa ngusathane bazokulanda la bayokufaka esihogweni. Abanye bayacabanga ukuthi uyazi uma ukujona hayi akuzawuphela uyazi ngizovuma nje uvume kuzophela. Chapter 7. Okay, tell us all. Chapter 7, verse 27.
Indlela leya enzaweni yalabafile.
Oh, indlela la. Food.
Icala endlini yakhe. Yewukele yehlele etindlini tebuso.
Oh, icala endlini yesifebe bazalwane. Wangena kiyo. Wangena kiso. Wangena endlini yakhe. So padat. I finjwanga corners. Next. Sengiyivala ke iBhayibheli lami. Uma ufunda incwadi yakaJakobe chapter 3. Niyayazi ngoku. Hallelujah. Lithi ngubani ongalivimba ulini. Lithi amandla olini. Akhele, ngilithanda ngisi. Lithi you connected parts as hogweni. Little khona ulini bazokubabela umlilo. Umlilo oqala parts as hogweni. Uzofika kumuntu.
Mundo.
omnye wakwenza ijoke wathi bake abanye abanye babasesihogweni banikezwa 5 minutes break. Aleluya. But how sense up idlala uthi lo munye naye wakhishwa ngale eparadise waphulula isisu. Hey siyadla. Uthi loyal what yo ndo ukhona wakhala kangakathi nesihleka uthi lo no ukhona ukuhle sihogweni mara sikhona uma uthi uthatha ukudla nesandla sakho siyaluleka sidlula ukudla nadusi abantu abantu bahlekise ngesihogo ho lapho kuya kuphela amaphika kuqala abantu abaziyo okleva uyayicoca ke indaba yakhona uthi lo ovela ezulwini wathi ndibohlakaniphi hlakaniphi wena thatha lokudla ungazidlisi wena dlisa omunye ngoba sifiki la kuwe ucele naloyo athatha afake kuwe nawe ufake kuwe siyahlabelela nabazalwane siyaphakama thina sonke siceleke upastor nezinceka zikankulunkulu sizokwenza umthandazo bazalwane wesiprofeti ngokukusiza ibandla lenkosi uJesu nokulicebela ibandla lenkosi uJesu ukuthi